Umkhosi welembu bungazwa ngalolu suku kuba usuku oluhlabahlosile lapho kushaywa indlamu kuhutshwa amahubo nokuqhakanjiswa kwamasiko nemvelaphi. Kulonyaka lomcimbi usingathwe esigodlweni sesilo enyokeni kwanongoma. Eminyakeni edlule ubusingathwa kwadukuza la kwatshalwa khona ilembe. Lokhu kungenxa imigomo ye-COVID-19.
Yoda into esatshwa isitha noma isiphi. Isitha siyabe sabo bunye kuzini. You can have differences, but there is time where unity works better than wrongs.
Ubhejane iphume esiqiwini unxuse ukuba kuvikelwe abantu besifazane.
Umuntu wesifazane, wena oyindoda kunoma yiliphi ikhaya. Ngoba thina madoda sine pride ukuzazisa. Awufuni ukuyokwethekela ma kunenkinga. Xolela ukufela endlini. Kodwa umfazi uyaphuma ekokwasibanibani. Athi angikwazi ukufelwa zingane endlini.
Isilo siphinde sanxusa ukuthi kube khona ukuzwana phakathi kwabalimi nabasebenzi basemaplazini. Eindabeni ze-SABC, nginguVusi Khumalo eThekwini.